igitangura gukora vyaraboneka yuko ifise ugushaka ha twovuga nk'imanza z'abitwa bagatabazi zo muri 2007 aho wasanga nk'umuntu yararekuwe n'ubutungane afashwe n'inzego z'umutekano akiraho mu butungane yari dosiye muri Uganda sentare yaraguciye neza naho usanga koko ico gihugu kitahimbawe hari izindi dosiye zo muri Kenya zo muri za 2008 sentare yaci imanza ukabona yuko itanga umwizero no mu Burundi hari imanza zitari nke mu 2015 nk'urubanza rw'umushingwa manza Isidore Rufyikiri ko yari yabujijwe kuva mu gihugu akabuzwa agakugwa no mu bashingwa manza kubera ibyiyumviro byiwe bararuciye neza cyane banategeka umunyamabanga mukuru wa EAC yuko arungi ku mugwi uja gutohoza kukuntu agateka kazina muntu kifashe agatanga na raporo maze sentare ikabikorera ko kugira ngo ishobore gufata izindi ngingo zihambaye hari n'izindi manza barundi bambuwe amatongo batwaye iyo zitwaza abitwa ba Masenge bari baruciye neza mugabo kumbure uwo muvuduko w'imanza nziza zagiye ziracibwa atari no mu Burundi gusa ahubwo ari no izo mu karere nta mwanya noronka wo kuvuga ku zitari nke kumbure bishobora kuba byarateye ubwoba ibihugu nyabihugu bisanzwe ari nabyo biha amabanga abacamanza bigatangura kubona yuko kumbure iyo sentare bishobora gutuma ibintu byihuta mu ntumbero batagomba aha twamenyesha yuko nko mu bihugu byo muri Afrika y'ubumanuko sentare ya SADC yoyo yafashe ingingo ihambaye nko mu gihe cya Zimbabwe ikavuga yuko abantu batswe amatongo badahawe umuzibukiro barenganijwe iyo sentare yahavuye ifutwa muri 2014 sinzi rero ko iyi sentare nayo itinya kumera nk'izo zindi ariko bisubiye biranagoye ukuntu yoshobora gukora ibitangaza n'abacamanza bo nyene baza baje bagenywe batatowe bakagenwa n'abantu bagena abacamanza mu bihugu byabo basanzwe rimwe rimwe batigenga mu bihugu bimwe bimwe no kuvuga nko mu Burundi nzi neza aho umukuru w'igihugu we nyene avuga ubutungane bw'ingene bumeze akavuga yuko budashobora gufasha mu bintu bijanye n'ubutungane bw'ukuri ko ari ubutungane bukoreshwa abacamanza bakavuga ati dukoreshwa n'abajene guca rero umuntu azana wa mukuru w'igihugu ari wavuga ati nshizeho naka akamushiriraho umuga uwo mugamburukira wa mucamanza ntaba kigiye gukorera abanyagihugu abagiye gukorera inyungu za leta no munsi rero z'amareta nizo ziriko zirashigwa imbere twari twaragerageje mu gihe twari muri ayo mabanga gukorana n'ayandi mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki muri Afurika y'ubuseruko kugira ngo iyo sentare bayigerageze kuyiha ubwigenge bukwiye ariko ntibyanashobotse ikindi kintu iyo sentare ikibuze ni ikintu abaminisitiri bagombye guhindura muri 2012 aho bifuza yuko yoba sentare yiga iho nyangwa ryose ry'agateka kazi na muntu kubera uno munsi ntibyabishika akagira amadosiye ajyanye n'agateka kazi na muntu yigwa hafatiwe ku ngingo za 6-7 mu bijanye no kubahiriza amategeko asanzwe ari mu bihugu ariko sicyo bita ni juridiction des droits de l'homme ivyo rero yo biba bikuguruka umuntu wese arenganijwe agashobora kuyitura hanyuma batarinze no kuraba umwanya muto cyane babaha iminsi 60 n'imike ku bintu bita de juridiction régionale hariho rero ibintu byinshi bitegerezwa kubanza gukorwa mu bijyanye n'abacamanza ingene bajaho mu bijyanye n'umwanya sentare yoha abantu irashobora kuyitura kubera iyo minsi 60 nko mu Burundi niyo umuntu akoresha mu kwitura sentare nayo inyuzwa cyane cyane rero bakanayiha n'ubwigenge bakayiha uburyo bakanaraba n'abacamanza bajayo kuko nta muntu yoba asanzwe adatanga ubutungane mu gihugu ciwe ngo azanwe n'uwo nyene yari ya goye muri ino myaka hoho vyayangaye ku buryo ubona yuko hari amadosiye bakora ko bagasha kumbure kuko bavuga bati idosiye mu agira ico tuyivuze ko ishobora kugira ingaruka no mu gihugu wacu ugaca usanga rero n'uruhererekane se ntari uno munsi n'ivyo naho iri kwimbaza imyaka 20 yari kwiye ku imyaka yo kwiyumvira ingene ishobora kubandanya ibaho atari ugusigiririza atari ugukora nk'abantu bagize imana bakaja hanze guca amahera menshi ahubwo ari ukuraba inyungu bariko barazana mu guteza imbere agateka kazina muntu mu guteza imbere demokarasi muri Afurika y'Epfo.